kolulu uhlanganisa i-brand ne-rap nangangeke nje kushuni hambe.
Mulu mahlubani bangeneli igama lami ngikuthi awuthi waphumela makhona ku-Instagram, ngicela ungilandele lithi @king_langabi. Abafowethu kushone kabe usizo lokuqala babili emgwaqweni we-N1 ngasekodrington eyintatha namhlanje ngesikhathi i-ambulensi kade behamba ngayo ishaya isidlule belimile. Isikhulumi somnyango wezokuthutha kanye nokuphepha komphakathi uMaringa uthe bobabili umshayeli kanye nomgibeli bashoneke lapha ngesikhathi uMC wasesifundazweni saseLimpopo uMavungu Lerule Ramakhanya udlulise kamazwi induduze emndenini yalabasebenzi. Uthe kuyaphazama sokuvukeleka ezindabeni ezibuhlungu zokudlula emhlabeni kwabasebenzi bosizo oluphuthumayo abashonele emsebenzini. Uncinci abashayeli ukuba ke baqaphele emgwaqweni baphinde bashale ngezivinini esemthethweni. Imbangela lengozi ayikakaziwa lapho kwamanje. Mina ngakho kwethu ngizofisa ukwazi ukuthi elithini uvulwa khomayelana nalolu daba kwi-comment section. Ngakhohlwa ke ucindezele like button ne-subscribe button, ongilandele ku-Instagram @king_langabi. From me usemdakadaka ngithi ba sengheme.